police on the bed.
Baby, ndine me bestie yanu, uzwidivhe ndine mungana wanu. Doda ndani dzhia hahanu, ito tama u dzula mbiluni yanu. Vhathu vha rivhenga vha zwidivhi, zwori nne ndi takala ndi na inwi. Vha amba zwine avha divhi, vha ḓo ḓi lwa mara baby vha nga wini. Ndine me bestie kha inwi,
a special gift from the heaven. Your smile warms my heart, and your presence makes me whole. I love you today and forever. Today and forever. I will like to be with you now and forever. When I think of siku ati ngoho rema, so baby, please kade kane baby lufuno lwo dala, ko muvhudza ngoho baby ati ko murova. Ndi a zwidivha zwori murahu vho murova, no vhea tshithoma tshiṅwe vhea koma. Ndi vhusiku ati lali, ndi vha ndi ko muhumbula baby call on safari.
Baby, ndine me bestie yanu, uzwidivhe ndine mungana wanu. Doda ndani dzhia hahanu, ito tama u dzula mbiluni yanu. Vhathu vha rivhenga vha zwidivhi, zwori nne ndi takala ndi na inwi. Vha amba zwine avha divhi, vha ḓo ḓi lwa mara baby vha nga wini. Ndine me bestie kha inwi.
Don't leave or take you to the ghetto side. You're the only one I need by my side. No kakati ndi afare rwa rubangana. Teacher todo kosa tikakati futi ma. I don't need anybody around you. I will always love you. Ngori musi nchi muvona, no vandi certain. Uri ndo vha naye u swika magumoni, zwino ndo muwana. Ndo vha naye u swika vhufhelo, ngo rubuma afha muhumbulo. Ndi ḓo vha nae madakalo kana zwililoni, ndo mu fara nga tshanḓa baby ri khou tshimbila.
Baby, ndine me bestie yanu, uzwidivhe ndine mungana wanu. Doda ndani dzhia hahanu, ito tama u dzula mbiluni yanu. Vhathu vha rivhenga vha zwidivhi, zwori nne ndi takala ndi na inwi. Vha amba zwine avha divhi, vha ḓo ḓi lwa mara baby vha nga wini. Ndine me bestie kha inwi.
Please on the beat.